amahoro y'Imana akomeze kubana namwe tubasuhuza ndetse abo dukomeje kubana kuri mivida 24 muri inshuti za kadasohoka. UEFA Super Cup ni igikombe cya UEFA cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi. Iri ni irushanwa rimaze imyaka hafi 52 cyane ko ryashinzwe mu 1972 rikinwa bitemewe bitari official, ariko 1973 ryaje gukinwa byemewe na UEFA yo ubwayo. Aha tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka avunaguye y'iri rushanwa rihuza amakipe abiri. Ikipe imwe yaratwaye Champions League ndetse n'indi yaratwaye. Aya yose ni amarushanwa ategurwa na UEFA. Nge nda Adolphe Janeman, dukomeze kubana mbibutsa gukanda subscribe, share, like na comment. UEFA Super Cup ni rushanwa rikinwa buri mwaka rigahuza ikipe yatwaye UEFA Champions League ndetse niyatwaye UEFA Europa League. Iri rushanwa mbere ryitwaga Super Competition, nyuma riza guhindurirwa izina ryitwa European Super Cup, aho ryaje kwitwa UEFA Super Cup mu 1995. Ubwo UEFA amategeko yayo menshi yahindukaga. Kuva mu 1972 kugeza 1999, UEFA Super Cup yahuzaga amakipe abiri, imwe yatwaye igikombe cya European Cup cyangwa se UEFA Champions League y'ubu, ndetse niyabaga yatwaye European cyangwa se UEFA Cup Winners Cup. Nyuma yuko iki gikombe cya UEFA Cup Winners Cup kitagikomeje, irushanwa ryaje guhuza ikipe yatwaye UEFA Champions League ndetse n'uwatwaye UEFA Cup. Iki gikombe cyaje kwitwa UEFA Europa League muri 2009. Kuri ubu ngubu ikipe ifite iki gikombe ni ikipe ya Manchester City. Yagitwaye itsinze Sevilla kuri penalty 5-0 nyuma yo kunganya igitego 1-1 muri 2023. Ikipe yagitwaye kenshi ni ikipe ya Barcelona yo muri Espagne, AC Milan yo mu Butaliyani, utibagiwe na Real Madrid yo muri Espagne, zose zigifite inshuro 5 zose. Turebye mu mateka y'iki gikombe, iki gikombe ubundi cyashinzwe n'umugabo witwaga Anthony Whitcomb. Uyu nguyu ni umuhorandi wandikaga mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse yaje kuba na sports editor wa The Telegraph. Mu 1971 nibwo yazanye iki gitekerezo ubwo igihugu cye cyangwa se ubuhorandi bwakinaga umupira mwiza umwe bitaga Toto Football. Cyane cyane amakipe yo muri iki gihugu yari hari uyu mukino, utibagiye ka Jax yari iri ku isonga muri iki gihe, ndetse harimo n'umukinnyi wabo w'umustar uzwi cyane wazanye n'uyu mukino witwa Johan Cruyff. Uyu twese turamuzi, ndetse tukazakora n'ikiganiro kimwerekejeho we ku gitike. Yavuze ko hajya hakinwa uyu mukino ugahuza ikipe yatwaye European Cup ndetse na European Cup Winners Cup. Ahangaha ariko UEFA nago yatangiye kubyumva kimwe nawe, cyane ko iki gitekerezo itari gishyigikiye. Mu 1972 uyu mukino warabaye uhuza Jax ndetse n'ikipe ya Rangers yo muri Ecosse cyangwa se Scotland, birangiza ikipe ya Jax itsinze ikipe ya Rangers bitego 3-3 kuri aggregate, cyane ko iki gihe bakinaga imikino ibiri, ikipe imwe ikakira ndetse indi ikazongera ikayakira. Ariko uyu mukino mu 1972 ntago ari wakemewe na UEFA. Gusa umwaka wakurikiye 1973 Ajax yaje gutsinda ikipe ya AC Milan ibitego 3-1 kuri aggregate, nabwo bivuze ko bakinye imikino ibiri. Ahangaha UEFA yari yemeye ko iyi mikino yagiba bihita biba official. Sezo y'1992 n'1993 European Cup yaje guhindurirwa izina yitwa UEFA Champions League, ndetse muri rushanwa rya UEFA Super Cup ryagombaga guhuza ikipe yatwaye iki gikombe ndetse n'ikipe yatwaye igikombe cya Cup Winners Cup. Muri sezo y'1994-1995 The European Cup Winners Cup yaje guhindurirwa izina yitwa UEFA Cup Winners Cup. Sezo ikurikiyeho Super Cup nayo yaje guhindurirwa izina yitwa UEFA Super Cup. Nyuma ya sezo y'1998-1999 The Cup Winners Cup yaje kudakomeza gukinirwa muri UEFA. 1999 Super Cup yariyo ya nyuma ikiniwe hagati y'ikipe yatwaye UEFA Champions League ndetse na Cup Winners Cup. Aha yaje gutwarwa n'ikipe ya Lazio Roma. Muri sezo ya 2009-2010 nibwo UEFA Cup yaje guhindurirwa izina yitwa UEFA Europa League. Kuva ubwo nibwo ikipe rero yagombaga kuba yatwaye Europa League ndetse na Champions League zagombaga guhurira kuri UEFA Super Cup. Mu 2013 Chelsea yaje kuba ikipe ya mbere itwaye Super Cup. ikaba yaranatwayeho ibi bikombe byose twagiye tuvuga hejuru. Harimo Cup Winners Cup yari yaratwaye 1998, Champions League yari yaratwaye 2012, ndetse na Europa League yari yaratwaye 2013. Manchester United nayo ibi byaje kuyibaho 2017 ubwo yatwaraga Europa League, ndetse ikaba yari yarikarifiye mu gutwara Cup Winners Cup mu 1991. Reka tujye kuri iki gikombe cy'ubwacyo. Iki gikombe cyadesigninzwe n'uwo bita Bertoni, agikorera Imila, kikaba rero kireshya na santimetero 58 zose, ndetse kikaba gipima ibiro 12 n'ibice 2. Kuva muri 2008 itegeko ryaraje ko ikipe yaba yagitwaye gatatu yikurikiranya cyangwa se gatanu mu nshuro zose yazajya igihabwa, igatwara kopi yayo original ikagenda ikayigumana. Ibi ngibi byabaye kuri AC Milan, Barcelona ndetse na Real Madrid, ariko ikipe ya AC Milan niyo ifite kopi yonyine, kuko ikipe ya Barcelona na Real Madrid zaje gutwara iki gikombe inshuro eshanu iri tegeko ryararangije kuvaho. Iki gikombe kandi gifite agaciro ka miliyoni eshanu zose z'amayero ku muntu gitwaye kuva 2020 nibwo bavuze iki gaciro, ndetse ikipe ya kabiri ikabitwara miliyoni eshatu n'ibihumbi 800. Reka turebere hamwe amakipe yagiye atwara iki gikombe kuva cyatangirwa gukinirwa. 1973 cyatwaye na Ajax Amsterdam, iyi ni ikipe ibarizwa mu Buholandi. 1974 nabwo cyabaye, 1975 cyatwawe na Dynamo Kiev, iyi ngiyi yabarirwaga muri Soviet Union ariko ubu ngubu ni ikipe yo muri Ukraine. 1976 cyatwawe na Anderlecht, iyi ni ikipe yo mu Bubiligi. Muri 77 Liverpool yo mu Bwongereza iragitwara, ndetse ikipe ya Anderlecht yaje kukisubiza muri 78. Muri 79 ikipe ya Nottingham Forest yo mu Bwongereza iragitwara. Mu 1980 cyatwaye n'ikipe ya Valencia. 1981 nabwo cyabaye. 1982 cyatwaye na Aston Villa, ikipe yo mu Bwongereza. 1983 gitwarwa na Aberdeen, ni ikipe yo muri Scotland cyangwa se Ecosse. 1984 cyatwaye na Juventus, iyi ni ikipe yo mu Butaliyane. Muri 85 n'icyaba. 1983 cyatwaye na Steaua Bucharest, ikipe yo muri Romania. 1984 ni cyatwaye na FC Porto yo muri Portugal. 1988 gitwarwa na KV Michelin yo mu Bubiligi. 1989 gitwarwa na AC Milan, iracyisubiza umwaka ukurikiyeho. 1990 kibi cya kabiri kuri yo, iyi ni ikipe yo mu Butaliyani. 1991 ikipe ya Manchester United yagitwaye ku nshuro yayo ya mbere, ni ikipe yo mu Bwongereza. Barcelona nayo yo muri 92 yagitwara ku nshuro yayo ya mbere, niyo muri Espagne murayizi. 1993 Parma yo mu Butaliyani yaragitwaye. 1994 AC Milan igitwara ku nshuro yayo ya gatatu. 1995 Ajax yaracyisubije ku nshuro yayo ya kabiri. Hanyuma 1993 ikipe ya Juventus nayo igitwara bwa kabiri. 1997 Barcelona igitwara bwa kabiri. 1998 Chelsea igitwara ku nshuro yayo ya mbere, ni ikipe yo mu Bwongereza. 1999 Lazio de Roma yaragitwaye, icyumvi Roma uhita wumva kari mu Butaliyane. Mu 2000 cyatwaye n'ikipe ya Galatasaray, ni ikipe yo muri Turukiya, ubwo cyari kimaze gutangirwa kuba cyakinirwa n'ikipe yatwaye UEFA Champions League ndetse na UEFA Europa League. 2001 ikipe ya Liverpool yagitwaye ku nshuro ya kabiri. 2002 Real Madrid igitwara bwa mbere, ni ikipe yo muri Madrid muri Espagne. 2003 ikipe ya AC Milan yagitwaye bwa kane, ikipe yo mu Butaliyani. 2004 Valencia igitwara bwa kabiri. 2005 Liverpool yagitwaye bwa gatatu, ikipe ya Sevilla. 2006 yaragitwaye bwa mbere, ni ikipe yo muri Espagne. 2007 ikipe ya AC Milan yagitwaye ku nshuro yayo ya gatanu, nani na kiheruka. 2008 Zenit St. Petersburg yo mu Burusiya yaragitwaye ku nshuro yayo ya mbere. 2009 gitwarwa na Barcelona igitwaye ku nshuro ya gatatu. 2010 Atletico Madrid kibikaho, ni Madrid nayo muri Espagne bwa mbere. 2011 Barcelona gitwaye bwa kane, hanyuma 2012 Atletico Madrid gitwara bwa kabiri. 2013 Bayern Munich yo mu Badage nibwo yagitwaye ku nshuro yayo ya mbere. Hanyuma 2014 Real Madrid igitwara bwa kabiri. 2015 Barcelona igitwara ku nshuro yayo ya gatanu, ari nacyo iheruka. 2016 Real Madrid yakibitseho cya gatatu. 2017 iragisubirana kibi cya kane. 2018 Atletico Madrid yaragitwaye kibi cya gatatu cyayo. Espagne hanga yari yiganjemo iri kugitwara umusubirizo. 2019 Liverpool yatwaye cyayo cya kane. 2020 gitwarwa na Bayern Munich ku nshuro yayo ya kabiri. Chelsea yagitwaye ku nshuro yayo ya kabiri 2021 2022 Real Madrid igitwara ku nshuro yayo ya gatanu 2023 gitwarwa na Man City ku nshuro yayo ya mbere. Iyi ni ikipe yo muri Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya Real Madrid kuri uyu munsi igomba kwisobana n'ikipe ya Atalanta Bergamo, ikipe yo mu Butaliyani yatwaye Europa League mu gihe Real Madrid yatwaraga Champions League ya 15. Nindi uri bugitware Real Madrid igitwaye yabigitwaye ku nshuro yayo ya gatandatu ikabirusha andi makipe yose ari ku mugabane w'Uburayi. Iki gikombe kimeze neza gikoze mu ifeza. Reka turebe ibihugu byagiye bigitwara ku nshuro nyinshi. Espanya yagitwaye inshuro 16, Ubwongereza bugitwara inshuro 10, Ubutaliyani inshuro 9, Ubirigi ni gatatu, Abadage ni inshuro 2, Ubuholandi ni inshuro 2, Portugal rimwe, Urusiya, Soviet Union cyangwa se Ukraine, Romania, Scotland, Turkey bugifite inshuro imwe gusa. Utibagiye ko kandi Espanya ari nayo yagiye ibi ya kabiri inshuro nyinshi, inshuro 15 zose, Ubwongereza nabwo bwabaye bwa kabiri inshuro 10. Iyi ni imivida 2024, reka mbashimire. Ngenda Adolphe Janeman, mukomeze kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zijyanye na imivida 2024. Ibyegeranyo nk'ibi nakagaruka.